ndani ya bwino kwa Malawi wonse pamene amakra akazikise chitumba cha ndalama chochedwa muni fani chitumba chimenechi ndi cha ndalama zankhanikhani chomwe akufuna kupereka kwa Malawi omwe ali ndi kuthekera kupanga kafukufuku watsopano kuzera munjira ya ICT kapena kuti technology. Muni fundi ndi ICT Research and Innovation Fund. Choncho muni fundi ndi chitumba cha ndalama zomwe zakonzedwa kuti zithandizire ntchito ya kafukufuku watsopano amene angathane ndi mavuto amene Malawi akukumana nawo pobweretsa mayankho ku mavuto.